Tukigenzura gatandatu ndamukiza umwaka wa 2020. Nshuti namwe bakunzi ba televiziyo Renaissance ndabaramutse ndabaha n'ikaze muri ano makuru agizwe n'izi nkuru nkuru zikurikira. Ku bwa Evariste ndayishimiye azohagarira umugambwe Senate DFDD mu matora yimirije y'umukuru w'igihugu Imana niyo ikingiye Burundi kiza cha coronavirus. Imvugo abatavuga rumwe na leta bafata ko ariyo kujuragiza abanyagihugu. Mu Burundi naho hamaze kwibonekeza abagwayi batatu bafise umugera wa corona, leta n'ubu ico kiza ntanga ingo zigaragara zo kugifasha irafata nkuko biriko biraba mu bindi bihugu. Ibikorane by'amadini atandukanye, imyiyamamazo y'imigambwe irabandanya hirya no hino mu gihugu. N'abategetsi bo hasi bari bashatse gufata ingingo baca bihindukiza mu ijambo kubera igitsure cy'ubutegetsi bw'itega. Muri ano makuru murabikurikira. Ibikorwa byo kubaka aho umuyaga nkuba uzoshikira mu Burundi uvuye mu rugomero rwo ku Rusumo biriko birabandanya kuri kwamye kandi bigeze ku ntambwe ishimishije. Murakurikira umushikiranganji w'ubutare n'agataka muri ano makuru yari yagendeye ahari kuhabera ibyo bikorwa mu mpera y'indwi. Mukanya nido y'aya makuru. Subiye ndabahikaze muri ano makuru. Imana nibandanye ikingira Burundi ikwiyagira y'indwara ya coronavirus. Bimenyeshwa n'umunyamabanga mukuru akaba ari na bazoserukira umugambwe CNDD-FDD mu matora y'umukuru w'igihugu yo muri Rusama umwaka wa 2020. Evariste ndayishimiye akaba yifatikanije kuri uw'Imana mu gikorane n'abakristu bo mu ishengero rya Methodiste bigenga mu gishingano mu ntara ya Bujumbura. Imvugo mu batavuga rumwe na leta babona ko ariyo guhuvya abanyagihugu. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Bertrand Ngendakuriyo.
Ibiza by'indwara ntibishobora kutaba biranditse no mu ijambo ry'Imana yemwe.
Iryo juni rya Evariste ndayishimiye kubwiwe agiranije ibitigiri by'abandi ikiza cya coronavirus mu Burundi nabo kimaze guhitana ku isi ngo iyo ndwara ntabwo bayotera Abarundi kuko Imana yo nyene izobakingira.
None rero ragira ndabaremeje ntagire umuntu asubira kugira ubwoba ngo hari ikiza ngo citwa coronavirus. Bijya bitegerezwa kuba ariko harahiriwe uwuze yuko Imana izodukingira. Nihaba hamaze kuboneka batatu mu Burundi namye mbaza nabonye namagara yaba meze neza muramenya ko kwise hoho cararandaguye abantu. None aho nitwashimira Imana kayemwe.
Evariste ndayishimiye ntagarukirizaho asa n'ukora kwitama abanyagihugu ku isi uno munsi batagishobora guhurira hamwe ngo baninahaze Imana bitewe n'uko ibihugu barimwo byafashe ingingo yo kubagumiza mu mihana mu gukinga ikwiragizwa y'uwo mugera wa coronavirus.
Dukomera amashimara nyine kuko twebwe yemeye ko tuguma tuyizimira. Twebwe Imana yabyemeye ko tuguma tuzina. Hari abandi buganye mu mazu. Hari habandi buganywe Imana yabyemeye kuno muzi twizahamwe tukayidinira tukabyagiza mbojyayo.
Kubwa Jeremy Minani umuvugizi w'urunani Sefor Arusha ngo imvugo ya Evariste ndayishimiye ifise intumbero yo guhuvya abanyagihugu no gusubiza inyuma inguvu ziriko zirakoreshwa n'isi yose mu kugwanya ikiza cya coronavirus.
Iki ni kinyuma n'imvugo rero yo gutera ibyatsi kandi n'imvugo yo guca kure kuko irashobora guhuruza abantu igatuma abantu batikira bibaza ngo iki kiza n'ishaka ry'Imana ariko riranguka naho shwi. Ikisabisho si wo muti wa coronavirus, si wo muti wo gukinga ko gikwiragira ku isi yose, si bwo rukingo rwa coronavirus. Igisabisho cacu cagomba kugisabisho cyo kugira ngo ibiko birakorwa ku isi hirya no hino kugira ngo haboneke umuti n'urucancu bishoboke kandi binyaruke. None niba kinjure bahave bari kiyo mana abari yitwara, none bariho ngo bakore iki badashobora gutegura gukingira igihugu ko gitikizwa n'iki kiza bahuma baririmba ngo Imana izobikune akazi kabonaka.
Mugerero asigaye kwezi ngo hatanguzwe imyamamazo y'amatora kuwa 20 Rusama. Imvugo ya Evariste ndayishimiye ijihamvi byavuzwe na leta ko yihweje uko iyo ndwara ya coronavirus yifashe mu Burundi idashobora guhindura integuro n'itunganywa ry'amatora.
Tumukengurukire mugenzi wacu Bertrand Ngendakuriyo. Ibikorwa bihuza abantu benshi n'ubu birabandanya ku mugaragaro naho ikiza cya coronavirus cyamaze gushika mu Burundi abantu batatu bakaba baje bari mu bitaro. Ibyo bikorwa biba akaba ari nk'ibikorane by'amadini atandukanye, inkino z'umupira w'amaguru hamwe n'amanama y'imigambwe. Bamwe mu bategetsi bo hasi barabona ko ico kiza gishobora kurandagata, ariko rero ingingo zabo zo gukinga ntizimara mwanya munini kubera leta isa n'iyifata ibisanzwe ico kiza giteye ubwoba makungu yose. Reverien Bazikamwe.
Amanama atandukanye yaratunganijwe mu mpera z'indwi iheze nk'igisabisho cyatunganijwe n'umukenyezi w'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza ahari hitavye n'abandi bategetsi b'igihugu muri ico gisabisho inyigisho kwabaye gusaba Imana ko yukingira Abarundi ikiza ca coronavirus. Amanama y'umugambwe CNL mu ntara za Rutana muyingana ngozi yahuje abantu isinzi ataco binona eka no mwishira hamwe y'umupira w'amaguru FFB baragize inama mbere banafundika ko amahiganwa agiye kubandanya kuri kwamye mu gihe leta ataco irashikiriza badashobora gufata ingingo yo guhagarika ibikorwa by'inkino.
Twese tuvuye ngatumbikenya yuko inkino zigiye kubandanya dukurikiza ingingo zafashwe na leta ya Burundi mu kwikingira kijya kiza cha coronavirus. Igihe cyose bizaba bikenewe leta nizo duha umuco kuvyerekeye ingingo twafata zindi zirengeze icyo.
Kubgatashyano Siwomana umunyepolitike ari mu gihugu avuga ko adatahura igituma nk'ico gisata c'inkino kitohagarikwa mu kugabanya ikwirakwizwa gikiza cha coronavirus mu gihe n'amahiganwa mpuzamakungu yahagaze.
Urazi ko mbicaje bino naho dushobora benshi hariho nk'ikino gitegurwa hakirikijwe ikiranga minsi cy'izindi nkino mpuzamakungu. Ubuze nazo zose zarahagaritswe ntacyo tuma rero inkino zibandanya nk'uko umenga hariho ibigira biducike ibigira yacu nyinshi biducike ko zoserekera igihugu mu mahiganwa mpuzamakungu kandi nayo yarahagaritswe igihe n'ingingo yategereza gufatwa mu maguru mashya.
Ayo makenga kandi niyo bamwe mu bajejwe intwaro bafise naho nabo nyene bibagora ko ingingo bafashe zija mu ngiro. Akarorero na kamustaneri wa komine Kayanza Jean Marimane Rakiza kwigenekerezo rya kabiri uku kwezi yarasohoye ugwandiko rubuza manama yose yarategekanijwe mu ntumbero yo gukinga ikiza cha coronavirus ariko bukeye yaciye asohora urundi gwandiko ruhindura iyo ngingo. Ababangaho mu Kayanza bakavuga ko yaciye watega ubwoba n'abamukurira ko iyo ngingo aterezwa kuyihindura. Yaciye yandika avuga ko atari yabonye ingingo ya leta ko imirimo ibandanya kuri kwamye. Ivyo kandi vyiyongera kw'iterabwoba leta yaheruka kugirira amashure ya Ecole Française na Ecole Belge kubona barugaye amashure yabo ari mu Burundi. Leta ikaba yabagirije ko kugara amashure yabo bihonyanga amategeko yayo ariko nabo barisiguye ko ingingo bafashe bazimenyesheje ubushikiranganje bw'imigenderanire bakaba bari bugaye kugutinya ko ikiza cha coronavirus kirandagata mu mashure yabo.
Na mugenzi wacu Reverie Bazikamwe tumukengurukire. Mu gihugu cy'u Rwanda abantu bane bari bagwaye umugera wa coronavirus barasohoye ibitaro kubera bakize ico kiza kuri uwo Imana. Abo bakize akaba ari abanyarwanda batatu n'umurundi umwe. Nyuma y'iminsi 14 bariko baravugwa barasubiye gupimwa inshuro zibiri. Izo nshuro zibiri zose basanze atamugera bafise. Abaganga baca bemeza ko abo bantu bakize. Amaze gupimwa ico kiza bakaba bamaze kubijana abane mu gihugu cy'u Rwanda. Inyuma yaho abo bane basohokeye ibitaro by'Ikanyinya bisanzwe byakirirwamo abagwaye coronavirus abasigaye mu bitaro bakaba ari jana. Tukibandanya n'amakuru avuga ku bijanye n'ikiza cha coronavirus, ubushinwa nabwo burabandanya gutanga ifashanyo ku Burundi mu ntumbero yo kugwanya ico kiza. Ubusekira igihugu c'Ubushinwa yarashikirije umushikiranganje w'amagara y'abantu ibikoresho byo kuvura. Muganga Tadendi Kumana akaba yaramenyesheje ko ibindi bikoresho biri mu nzira.
Harimo ibikoresho byo kwa muganga na cyane cyane hajya basanzwe bakorera abagwayi n'ibindi bakoresha hajya hari ndembe. Rero ibyo bikoresho byose biciye amafaranga angana $400,000 by'amadolari y'Abanyamerika. Rero turashima cyane kuko nk'uko mubizi ngaha muri ibi bitaro hasanzwe hariho n'abaganga b'Abashinwa bafasha abaganga b'Abarundi kugira ngo bakire bongere bavure abagwayi bitura bino bitaro. Ikano kumanda bariho muri rusange turashima cyane kugwa leta y'u Burundi ibyo igihugu cy'Ubushinwa gifashisha leta y'u Burundi biciye mu gisata cy'amagara y'abantu kandi twongera n'ubushima yuko muri kwa gukinga no kugwanya ikiza cya coronavirus abashinwa batwemera ibikoresho bitabike biriko biraza kandi hariho n'umuvuza tunga mu Bushinwa amaze ibikoresho biri mu bubiko muri Kamebu. Rero turashima cyane kuko sijya mbere uko bazana abakozi babaganga baza gufasha abaganga b'Abarundi niko nibikoresho babizana kandi yatubwiye ko nubundi ibindi biri nyuma.
Abarundi bashaka 60 bafite ubwenge igihugu bw'Ubirigi, Ubuswisi hamwe na Canada barankiwe kurira indege yaje kubatora irungitswe n'igihugu c'Ubirigi. Hari kuri wa gatandatu w'indwi iheze aho kuberekeza cha coronavirus cugarije isi, igihugu c'Ubirigi carungitse indege ije gutora ababirigi n'abandi banyamahanga harimo abanyaburaya n'abanyakanada bari mu bihugu by'Uburundi n'u Rwanda nkuko byari biherutse kuba ari mu gihugu cha Republika ya Demokarasi ya Kongo hamwe n'igihugu cha Algeria. Leta y'u Burundi ariko yararahira rengwa ko Abarundi bafite ubwenegihugu bw'ibindi bihugu badahonize kirenge muri iyo ndege. Ingingo yatumye imiryango myinshi itana kuko wasanga hariho abankiwe kuva mu Burundi ariko imiryango yabo yoyo ikemererwa canke mbere isanzwe iza muri ibyo bihugu vya Buraya. Ikiza cha coronavirus ntangaruka kizogira ku bikorwa byo kubaka aho umuyaga nkuba uvuye ku rugomero rwa Rusumo uzoshikira hayi muhinga canke Gitega. Kome Imani Irakiza umushikiranganje ubutari na gataka yabishikirije nyuma y'urugendo yagize hariko habera ibyo bikorwa mu mpera zindwi heze. Umushikiranganje akavuga ko ibikorwa byose bitekanijwe biko bigenda neza. Tumukurikire.
Ibikorwa biko biragenda neza haba kubyerekeye isosiyete iriko irubaka umuhora haba isosiyete iriko irubaka amaposte ko hariho poste aho umuyaga nkuba uzoshikira hano imuyinga naho uzoshikira Igitega. Hariho kandi ibikorwa bijanye n'imizibukiro aho twabonye yuko muri Regidezo umugambi bamaze guharura abantu bashika 2200 aho bari kwaritegura kugira ngo bashobore kubashikiriza imizibukiro yabo. Uri kuraraba ukaraba kino kiza cha coronavirus kiriko kira kirabica bigacika ku isi. Tuganiriye n'abari ko barabikora batubwiye neza yuko ibikoresho byinshi bamaze kubizana hari imaze gushika hano imuyinga hariho nibiri mu nzira biri Dar es Salaam kandi navyo nyine biriko birapakirwa biza hano imuyinga. Hariho rero nibindi ni muri commande mu Bushinwa ariko ivyo batubwiye neza yuko ari ibikoresho bashira kuzokenera nko mu mezi atatu ari imbere natwe tukatwibaza yuko kumbure ibya kino kiza bizoshobora na kuzoba byamaze ku gutora umuti. Ibyo rero nibyo dufitiye kwa makenga gusa kandi twizera yuko atangaruka bizoshobora kugirira uno mugambi. Runo rugomero rwa Rusumo ni rugomero izotanga umuyaga nkuba ungana na megawati 80 ibihugu bitatu rero bizogabura muca mwumva rero yuko igihugu cyose kizaba gifise megawati zirenga gato 226 ku gihugu kimwe kimwe.
Ana makuru tuyasozerere mu bijanye n'ubutungane amenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu barakwije kuri no wa mbere iminsi 38 bafunzwe bashiriye umunyoro wo gufungwa imyaka 2 n'igice hamwe n'ihadabu ringana no muri yo n'umwe na sentare nkuru y'igihugu mu ntara ya Bubanza. Abacamanza bari bashaje muri urwo rubanza akaba ari Parfait Muvunyi yararongoye intahe ihuwitonze Eric hamwe na Kaneza Clarisse asanzwe ariwe arongoye sentare nkuru y'intara ya Bubanza. Icariho cumushikiriza manza aho mu ntara ya Bubanza ntamike byo Jean Marie Vianney akaba yari yabasabiye gufungwa imyaka 15. Tubibutse ko abamenyesha makuru bahagaritswe ku bigenzo bya 2022 igitugutu umwaka uheze i Bubanza. Bakaba bahagaritswe bavuye bagiye gutohoza inkuru muri komine ya Musigati ariko habera intambara hagati y'abitwaje ibigwanisho n'abajejwe umutekano. Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terence Mpozenzi na Egid Harerimana bakaba bagirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Hakaba naho dusozereye amakuru twa twabateguriye shimire bagenzi bacu bafaje mu kuyatunganya reka shimire na mwese mwafashe umwanya wo kuyakurikira nkaba ndabike banuye naho ubutaha.